Vele ngahlangana nolomntwana, vele lomntwana umshoti so. Shit, ngavele ngatshela uTwizy ngathi twana lona ngiyamngena. Beka buka my baby, ubuhle bakho my baby. Shit, mina angithandi ubuhle my baby. Vele ngithanda inhliziyo ha. Vele lomntwana umuhle kanjani, vele lomntwana umchaza kanjani. Beka lomntwana usmayila kanjani, beka lomntwana upake kanjani. Ube lethwe ngoJulayi, lomntwana uphuma eWestside. Twana nyakutshela nyamntwana nyamfasa. Oh God, lomntwana uyanyenza. Oh Princess July, 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 Princess July, oh Princess July, nalo mntwana vele July, oh Princess July.